gukangura abarundi kugira ngo bamenye ingene ubutunzi bw'igihugu cyabo bwifashe na cyane cyane amadeni manini igihugu cyafashe niyo ntumbero y'uruganda rwo guhanahana ibyiyumviro mu ntumbero yo kurondera uburyo bwo gufasha mu iterambere bafatiye ku mafaranga igihugu kizokoresha mu mwaka w'2023 ushira 2024 nk'uko bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme ryatunganije ugo ruganda
washatse kugira dukangura abarundi ishyirahamwe ryacu rikangura abarundi n'abajejwe intwaro bari mu aturongo indongo zirimwo kwingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe kuko abantu barakunda kuja gusinzira tukaja mu bindi itumenye neza ingene ubutunzi bw'igihugu cyacu bwifashe twagira tubimenye tubimenyeshe abarundi uwo mu ntango tuvuga ko dushaka kuzogira umuvuduko udushikana ku ihangiro ry'u 40 niho 60 2024 2063 umukuru w'igihugu yifuye twashike tumamenye ati amadeni mu buru igihugu cy'u Burundi gifite ko ari manini mwumvise imiliyari 2400 ideni cyo mu gihugu hagati ni miliyari 1,300 ideni y'uhanze ndavuga ideni ryose ni miliyari 2,500 oro ya bije tuvuga ngo ni 1,308 ayo na ma depense tugiye mu marosete twabonye ko amahera dutoza mu gihugu hagati amarosete fiscale amakori naturenza amarundi igihugu amafaranga amarundi 1,700
kubijanye na hova uburyo bwo ufasha mu iterambere ry'igihugu mu gihe amafaranga yafasha leta avuye hanze yagabanutse cyane professeur Siriake Nzirorera yabitanze ko icigwa avuga ati
uburyo buva hakuru makori buva kumadeni yo mu gihugu hagati uva nayo hano hanze principalement kandi kintu twabuze nuko bogerageza hakaba cyo twita mu gifaransa l'équité fiscale kugira ngo ntihave habaye inequité haba kimwe twabwa bita l'insivisme fiscale hamwe umuntu atademukirwa kugira ngo atange amakori mu gihugu
mu biteye amakenga Parseme kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu harimo uburusho aribwo bita exoneration butangwa n'igihugu ku bantu n'amashirahamwe atandukanye uno mwaka akabageze ku miliyardi 135 ku mafaranga igihugu kizokoresha mwaka wa 2023 ushira mwaka wa 2024 mu gihe mwaka wa 2021 ushira mwaka wa 2022 ayo mafaranga canke exoneration yari imiliyardi 18 gusa Professor Michel Masabo yabitanze ko icigwa aravuga icokogwa kugira ngo ubwo burusho ari bwo exoneration bugabanuke kandi ngo nta gihugu nakimwe kwisi cateye imbere kubera gutanga uburusho bwinshi
rero hakenewe yuko uba nk'icigwa cerekana yuko kuva twikukira uburusho bwagiye buratangwa ariko atakintu kinini cyashitswe ko e mu gifaransa no vuga di evaluation iyo politique d'incitation hanyuma rero ugacuraba abo biha ugacuraba n'ababitanga ni babitanga ugacuraba n'amategeko cyane cyane ukayasubiramwo kugira ngo agire icyo hinduka rero mvuga ndi leta niyo yobikora kuko n'ubundi niyo itanga ubwo burusho
Muri ugo ruganda rwatunganijwe na Parseme ikindi giteye ubwoba abakwirikiranira hafi ingene ubutunzi bwa leta bwifashe na madeni y'umurengera u Burundi bwafashe mu gihugu hagati no hanze y'igihugu angana na miliyardi 400 Professeur Gilbert Niyongabo yabitanze ko icigwa aratanga ivyokogwa kugira ngo amadeni leta ifata agabanuke
ideni leta yafashe rinini mu gihugu hagati ni kuva mu 2016 kandi je vyatewe nuko muri kiga cha leta harimo amahera abasanzwe bafasha leta bari barakwemo karenge hanyuma leta y'u Burundi ikirabandanya isaba ideni hanyuma ideni rero yasavye nkuko mwabibonye ni ideni novuga ntigemewe n'amategeko kubera kubone bigenda ni bagurisha amwe bita certificat de trésor nibyo byinshi rero abashaka bagaca barigura hanyuma ariyo ni ideni leta isanzwe ifitiye ibanki nkuru rero no kuva yo kujyagira dubwa kugira ngo risubirize amahera leta itashe kuronka yari yaremewe n'abayasanzwe bayifasha rero ko revyo ugenda kugira ngo igidederi igabanuke byose yari gaca muri yo nzira nyene igaca mu kiga ca leta bakagabanura hanyuma bakarabona cyane cyane inama ari inama nshinga amateka cyangwa bakenguze amateka cyangwa cour de compte bo bakafasha leta bakavuga ati urugeze umugejeje ko ni runini nimugere muragabanura
ugo ruganda go guhanahana ivyiyumviro kuhova uburyo bwo fasha mu iterambere ry'igihugu ishira hamwe parseme ryatumiye abakora mu bisata vya leta barimwo OBR abamenyesha makuru nabo mu mashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politique.